Yo, you know what? Sometimes you gotta do whatever you wanna do, because people are gonna talk about you anyway. So, let's go.
Fivies, sasikhumba zebhokhwe, ukuba nandixhatha ndindifaka kwijoko. Drop in the village ndazi nesingesi, I am the plug ndigqiba nogesi. Mizwini manenkazi ndiqabula igoni, bazibuze sexesha bafuna le role. Umphalo nomtoko ungandibiza ngenkosi, andikwazi nokuthemba nabantu zibhosi. Intwana yezibhito ibona ekasi, ma flows are heavy. Gagas, when it's time to pay, bachitha igazi ndaqala ngozimela ndimele nekazi. Pay for a fish, amanika ungandika mereal block, but I'm leaving my blood. I'm writing my songs, lo mculo lichizi. To be honest, I'm in bongo madrizi. Kumo niyafana ninxibe nje kiti, ndingichubela ibhazi, ndonkhangiwe beat. If I hop in a beat, you know it's a hit. Pay attention, man, I'm killing this beat. Ndiyazazi ndizwemba ndidingi applause. Ndivuke ndiphanda ndibambi necalls. Umisha ingxawa, forget what you had. Ingathi ndingquit cause I'm on your head. Uvuka, don't be a net. I swear to all time, I never lose. Ndindoda yomXhosa, nonivusele truth. Man of Jemesh like ndlalele blues. Phethe lyrics, my boy yilonto. Fike eyutha nditashe uphoko. Umba mashita ndavimba nencoko. Bathi ndiyaxayeqa, yeah, I'm loco.
Yo, to my uncle up there, I would say thank you, man, for showing me light. I'll forever honor your name. So keep on resting in power. Pass me.
Bathanda indaba and they talking a lot. Bandikolota imali bandixelela udoti. First one ibhithi ndiziphulula isleve. Sebenza qho, I work like a slave. Ifeature mahala uzoyithola kunini. Bhizi ndazifana ndisikwa nayi name. Esethi ndizowina bacomba ndaxoka. Ndayiqala ngesingesi ndayiphetha ngesixhosa. Mina the same sukufaka isininzi. Ulayini wesigela ndawuthola kusininzi. Umoya ishort ninisele banintsi. Bathetha kakhulu bafuna nje fame. Peer pressure now they saying my name. I lost utam, I don't know that pain. Lot on your hands, uzenza nenceku. Sipi no lingo, bantana no fin. Ndiphekele umculo, I've got a vision. Andini nobumama aphume kitchen. I dropped amaphepha, bandicela i-features. Say what you say and I'm ready for war. Bachamba ndonel, but I'm needing some more. People are trashy, they kicking my door. Making this man, why I'm breaking this door. Ndikuthathele ishawure, ndikuxande kabini. I'm living my life when ufuna nditin. Ndiphethe ezamu, ndiyakhula kwedini. They never believe that ndikhule epayi. Mr. Sekujonga, ndifake no tie. Funo madiba ke boya ndidlali. Fane no rest, namu ndivuke zimbali. Effect EMNYAMA ndibambe ngesiqhwayi. Effect EMNYAMA ndibambe ngesiqhwayi.
Yo.